Waly sec.
Dou Guitté.
Chéri boyo, ni jaram la.
Rembay Nder.
Mani jek mom da fay wessa.
Omar Péne.
Ma way tuwi, serigne tu wala way.
Waly sec.
Dou
Guitté.
Chéri boyo, ni jaram la.
Rembay Nder.
Mani jek mom da fay wessa.